Tata mukaisopelele mpaka fye na kumpela. Mwavela uluse lwenu ni chukuchenu. n'umutembo wenu tata twalombe fini mushina fyeri amfumu Yesu Kristu emutegeekila atleti
Thank you. Thank you. sekela musana fo ba fiashi gara nda paro nung fiashi wa mwana
Box number.